ukuphendula kodwa sizathola ukuthi impendulo zakhe ngayisisuthisi thina njengezakhamizi ngoba sokuphelile umhlangano sophelile kodwa amanzi angcolileyo lokhu ephuma isiya phambili empompini zethu kuyadingeka ukuthi kube ngathi la maplani anjengokuthi sizathola ukuthi imali ebiswa ngamanzi bengathi engena kubhajethi yamanzi iyafika 40% ngoba sagala ukuthi kunyaka odlulileyo umunicipal uthole imali engafika 165 to 170 million amanzi wona abise imali ezingafika 70 80 million okuthi ukuthi 40% to 50% yemali etholwa ngumunicipal ivele emanzini so kuqakathekile ukuthi bayenze kuthiwa i-ring fencing okuthi ukuthi imali evele emanzini kumele isebenze kakhulu emsebenzini yamanzi emaphayiphini njalo lokugesa amanzi njalo uhulumende kumele abise lokho kuthiwa yi-public sector investment fund okuthi ukuthi kule ngxenye yebhajethi ekahulumende kumele ibuye phansi kumakhansili isebenze edabeni lwamanzi.